Twale ubushiku ubwa kutinya bamwikete Yesu mugese mbali no kumutwala kuli Pilato tasoselepo nangukamo Twale ubushiku ubwa kutinya bamwikete Yesu mugese mbali no kumutwala kuli Pilato tasoselepo nangukamo nangukamo
wachalo chelo bafwaya fwaya tawamu mwele wa Maria wachalo chelo bafwaya fwaya tawamu mwele Yesu na yakale wachalo chelo bafwaya fwaya tawamu mwele Wacholo chelo, bafwaya fwaya Tawamu mwele Yesu na yakale Tawamu mwele Yesu na yakale
Ubushiku Yesu afwile imyulu yose yatalele Bangeli bose balisekele ukuti Yesu nashimfe fwa Ubushiku Yesu afwile imyulu yose yatalele Bangeli bose balisekele Ukoti Yesu na shimfe fwa
Wachalo chelo bafwaya fwaya Tawamu mwele wa Maria Wachalo chelo bafwaya fwaya Tawamu mwele Yesu na yakale Wachalo chelo bafwaya fwaya Tawamu mwele Wacholo chelo bafwaya fwaya Tawamu mwele Yesu na yakale Tawamu mwele Yesu na yakale